Jopiny mane nigi mirima mager ochielo gi kite monego rawera moro maike ni diere ma chichni osebedo kanyayo kuo mar apiko e chiro ma Nyangweso e kar chung'od bura ma Rangwe, kaunti ma Homabay. Rawerano mayang nyinge ni Ibrahim Onyango ne jopiny ochielo gi kite monego ka gitude gi kuo mar apiko moro mane wuongi ochungo e chiro ma Nyangweso. Jatend nanga ma alworano Kenneth Odero osiemo jopiny ewi tim mar kawo chike lwetgi giwegi kendo ginego jogo mag chichgo kar manto gitergi e lwet obila ema mondo omi otim nonro.
Oyudo ka luoko gari. For 2 hours, nyena ni buta ka, an buta, kendo aneno kochalo ng'at moma spy gimoro. Tonyis, obiro, tonyisowa the same number plate mane bwana ni oyud kariembo, e mar bwana manolalni. To ko wachako bedo piny wago mbaka, to oluongo jo county council mamoko, reinforcement, bwana manogo pingo, mondo bi, mondo wadhi kakwa mako nyieno. To nyieno konenowa, kwa gombaka gi achiel kuom ja county council no, bapiko neno olal tich adek. To ng'eyo maber ni mayo jal manokwala pikone, to nyecho wuoge ng'wech. To ka apiko machielo ringogo. To ambe nikech aluoko gari, akao gari, ema ringa lao gigo.
Apiko yudo tek. To kise yude to ng'ato biro kawe yo marais. Kora an kaka ja apiko, oka ja apiko, to kaka ja apiko, takwayo ni ewi jok te, jiduto te mosekwala apiko gi. Unye kakutimo wa mondo miwayuda apiko wa, nikech mage kuende makonyurwa kwa.
Jakuo moro obiro kendo otemo kwadho achiel kuom pikipiki mag ji ka. Koro bing ni onene kasto mob omake. Koro bing ni kawuono en chieng' chiro. Mob omake mogoye monege. Ji ang'eny wagocho ne askeche to gikao muda mang'eny kapok gibiro. Kendo koro mano otamwa kaka inyal geng'gi.